Radio Pubblica Africaine. Radio Pubblica Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mushikirizwa ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu amakuru twabateguriye yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 10 nyakanga umwaka wa 2023 ashimikiye kuri zino ngingo nkuru nkuru. Inama ya ONU yagateka kazi na muntu igiriya 54 izotangura kuri uyu wa mbere. Ibizoshikirizwa muri iyo nama harimo ibijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bibandanya gukogwa n'abategetsi b'u Burundi. Iyo nama ikazobera Geneve mu gihugu cy'Ubuswise. Mu gihe ikiza ca korera gisabye indaro mu gihugu, harabandanya kwibonekeza ubukene bw'amazi mu mihungu itandukanye. Uyu munsi turasimbira muri zone Gatumba tubabwire uko byifashe. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo barasaba koroherezwa kuronswa impapuro n'udutabo tw'inzira, ni mu gihe bavuga ko barinda gushika Bujumbura kugira babironswe. Aya n'ayandi ni mukanyi sase sangwe ikaze mwidonide. Ndasubiye kubaramutsa, duhere mu bivugwa mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Narimejeje kubica ku masonga, agateka kazi na muntu karabandanya guhonyangwa mu Burundi, naho abategetsi bakoresha imvugo zisosa kandi ziremesha. Ivyo biri mu cegeranyo buca gishikirizwa n'intumwa idasanzwe ya ONU iraba ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi, aho isaba makungu gukurikiranira hafi u Burundi na cane cane mu bihe vy'amatora yo mu mwaka w'2025. Inkuru twateguriwe na Emile Nibasumba.
Gukinga ihungabanywa ry'igihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu bihe by'amatora yo mu mwaka w'2025 ni bimwe mu by'intumwa ya ONU Fortune Gaetan Zongo asaba makungu mu cyegeranyo azoshikiriza mu nama ya ONU y'agateka kazi na muntu igira 54 izotangura kuri uwa mbere. Intumwa idasanzwe ya ONU iraba agateka kazi na muntu mu Burundi, ivuga ko agateka kazi na muntu kabandanya guhonyangwa mu gihugu naho abategetsi guma bakoresha imvugo ziryohera ugutwi kandi ziremesha. Kubwa Fortune Gaetan Zongo, leta y'u Burundi yarikwiye kwagura urubuga rwa politike ikareka n'amashyirahamwe yigenga n'abamenyesha makuru bagakora mu mwidegembyo. Iyo ntumwa ya ONU ibona ko urwego rw'iperereza ruri mu bagirizwa gukora mabi atandukanye rwahawe n'amategeko ububasha burenze urugero na rijya rutwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Abapolisi, abasirikare hamwe n'imbonerakure nabo nyene barimo mu bakora mabi, harimo kwica, kunyuruza, gupfungira abantu busa n'ibindi. Kubwa Fortune Gaetan Zongo ahamenyesha ko n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi warujejwe kubikurikirana, hari amadosiye ajanye na politike ukora kugasha. Fortune Gaetan Zongo agasaba mbere ko hoba gusubiramwo gusuzuma ingene uwo mugukora naho waronsi teyo hejuru vita statu a gushikubu. Fortune Gaetan Zongo avuga ko leta y'u Burundi itaramwemerera guhonyoza ikirenge ku butaka bwayo. Mu nama azoshikirizamo ico cegeranyo hategekanijwe ko hafatwa ingingo ijanye n'ikiringo ciwe buca kirangira. Amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu arenga 40 akaba aheruka gusaba ko ikiringo cy'uwo muhinga wa ONU ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi Fortune Gaetan Zongo kuongegwa ko uwundi mwaka.
Tugukengurukire Emile Nibasumba, tukiri aho nyene mu bivugwa mu gateka kazi na muntu. Uyu munsi ugira gatanu umunyagihugu Desire Sindayigaya uwo muri komine Gihanga iri mu ntara ya Bubanza abuzwe irengero. Kugera ubu mu muryango bakaba babandanya kurondeza ariko barahebuye. aho bigeze umuryango uvuga ko umaze kwitura umuguyu w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu. Elvis niyo mwongere.
Mu gipolisi muri komine Gihanga, mu gipolisi bubanza ku mugwa mukuru w'intara ikambere no mu bushobunyuranye bwo mu gisagara cha Bujumbura na umuryango wa Desire Sindayigaya usigaje uronderera uwabo. Aho hose baciye barabaheguza ko ata Desire Sindayigaya barigera bakubita ijisho. Imisi itanu ibaye myinshi mu muryango bataziringiro ryiwe. Ku munsi wa gatanu muri uwo muryango baragiye kwitura umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu kugira bafashe kurondera. Babemereye nabo ko bariko bararonderera mu ntara zose zigize igihugu.
Twabagiye kubitura aramubwiye ati reka turayizi asigo turarondera ati twe turabaza mu ntara zose twumva twarabituye kandi baremera yuko iyo kaba bayizi.
Sigito Binyini Muraba ajejwe umugwi w'igihugu w'agateka kazi na muntu CNDH yaremereye RPA ko umuryango wa Desire Sindayigaya wamaze kwitura uwo mugwi. Avuga rero ko bariko barakora kugira barabe ko hari icyo bofasha. Desire Sindayigaya yakuwe muri zone Buringa yo mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Yatwawe n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi bari mu modoka ifise ibiyo bitabonerana. Abo bantu biboneka ko bari bafise inderetsi bamutwaye bamukuye muri farumasi aho yari agiye kugura imiti y'ibitungwa. Abazi Desire Sindayigaya bavuga ko batangazwa n'ifatwa ryiwe. Uretse ubworozi bavuga ko atabikogwa by'imigambwe wapfuye waramubonyemo.
Urakoze nawe Elvis niyo mwungere. Iyi muriko murakurikira ni Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Amakuru twabateguriye arabandanya
RPA.
Tusimbire mu ntara ya Cibitoke aho abarimyi bo muri iyo ntara batswe amatongo bahora baranguriramo ibikorwa n'ishirahamwe Kojerko bidogera iryo shirahamwe. Ni mu gihe abo barimyi inyuma yo kwakwa ayo matongo babona hari abandi bariko barayakoreramwo. Abo banyagihugu basaba abashinga amateka batowe mu ntara ya Cibitoke kubakurikiriranira hafi ico kibazo. Dani Claire iratwumva.
Amatongo abarimyi mu ntara ya Cibitoke cyane cyane abaho bita mu bya bigabo bavuga ko banyazwe n'ishirahamwe Kojerko bemeza ko basigiwe n'abavyeyi babo. Nk'uko isoko rya RP yari bivuga, abo barimyi Kojerko yari yabategetse kureka kuyarimamo ikindi kintu kiretse ipampa ku kubura uko babigenza bakaba bari baravyemeye. Ariko icyabatangaje ngo nuko bagiye babona guhera ku munsi wa gatatu uheze abasirikare n'abapolisi baza kubabwira kuva muri ayo matongo. Ivyo rero ngo byarabababaje kuko byerekana ko wari umugambi wa leta wo kubanyaga ayo matongo babicishije mu ishyirahamwe Kojerko.
Bavuga ko baduhatwara bahatunyage. Urumva rero ubu sistema abategetsi bagize, urumva ahantu abanyagihugu bahiyumviriye baca barumvika Kongereko. Kongereko igakivuga ko ari iwabo agaca bayifasha kuhanyaga, amara kuhanyaga agaca rero bagira sembure yo kuhahinga umwaka w'ipamba, uwundi mwaka agaca bahatera imiceri bahagabura. Ibyo ni byo biri kubirakorwa mu bushyabitsa.
Tubajije abo banyagihugu ikibemeza ko hahawe abandi, bavuga ko abahahawe bamaze no kuzana amamashini ahatunganya. Abo barimyi bavuga ko bituye ubutegetsi bwo mu ntara ntibatunganirizwa. Aho bigeze basaba abashinga amateka batowe mu ntara ya Cibitoke kubaba hafi bakabarenganura, kuko bemeza ko naho bagondojwe ayo matongo ari ayabo basigiwe n'abavyeyi babo.
Dani Claire iratwumva. Nari nayo babwiye mu ntango z'ano makuru haribonekeza ubukene bw'amazi meza muri zone ya Gatumba, komine Mutimbo ziri mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu bavuga ko bashobora kumara indwi irenga batabonye imajya amazi mu mabombo. Izo rero bituma benshi muri abo banyagihugu bakoresha amazi ava mu binogo n'ayandi atega mu mifurege y'imvura yaguye, ayo nayo akaba ari mabi. Abanyagihugu bagatangazwa n'ingene ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubahamagarira kugwanya ikiza cakorera mu gihe atamazi meza bafise. Izo nizo na Emmanuel Niyongeko.
Ikena rya amazi meza gibonekeza muri zone ya Gatumba kumene mutimbuzi ntara ya Bujumbura rigeze kugwego rwaho indwishobora kurenga atawo yakubise ijisho mu mabombo bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Gatumba bamenyesha ko baca bikora ku mazi ava mu kuzimu baduza hakoreshejwe ipompo canke naho bakikora ku mazi y'ibiziba bitega mu gihe cy'imyuzurira uno munyagihugu waho aravyigana
ifaza gihari no nuko atamazi turonka yashitse no bo bayaheze indwi yose muri Gatumba yose amazi bagekare kura no muri umuntu washaka amazi meza wo kumwaja akarongera mu kinyinya aho mukaca gahe muraja kuyakura banyagihugu cabakoresha ibatoma ava mu kuzimu ava mu guteka cangwa gukoresha ibindi bikorwa kumesa ariko urumva ko atabari amazi menshi usanga ariko ubuho byarengeje indwi zitatu zashoboye guha amazi tutayaronse banyagihugu baje kugenda aho haba hatetse amazi amwe yasigara amwe yaheruka kudutera abasanga ni bamwe bakoresha
abo banyagihugu ngo bakaba batangazwa cyane n'inge n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubahimiriza kurwanya ikiza cha korera mu gihe atamazi bafise ku bwabo iyaba leta bakunda by'ukuri ngo yari kubanza kubaronsa amazi meza
atari kabisa kubera barabona nubwo bahimiriza kugira intugware yo korera amakacyonga bakatwima amazi umva katakunye byogenda umuntu abara akoresha amazi aba badukunda babayihimiriza hanyuma kunya bakaduha n'amazi akwiye kuko buroma masite karamazi y'amazi meza ataza hari imiduga ibisa amarojo ayashoboye kubazanira amazi ariko nta kino gihe iyo miduga n'ikiza ngo ibazanire amazi
ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba buherutse guhamagarira abanyagihugu kwirinda no kurwanya ikiza cya korera kuko kimaze kwibonekeza mu mihinga itandukanye y'igihugu aho hari n'abamaze gushyirwa mu bitaro bitandukanye umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso nawe akaba aherutse gushyikiriza ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo ingorane y'ubukene bw'amazi izobe yatorewe inyishu imbere y'uko uyu mwaka wa 2023 urangira
tugukengurukire nawe Emmanuel Niyunge ko mu ntara ya Kirundo naho ubukene bw'igitoro burabandanya kwibonekeza indwi zitatu zirarumanye atanima ribonetse ku mastation ari muri iyo ntara abanyagihugu aho mu Kirundo babandanya gutaka basaba buramatari ko yotorera umuti ico kibazo kuko kubwa abanyagihugu iyo ngorane ituruka ku kutumvikana kuri hagati yiwe n'abagwiza tunga babiri basanzwe bazana igitoro muri iyo ntara uyu munyagihugu aravuga zimwe mu ngorane bariko barahura nazo biturutse ku bukene bw'igitoro
Tafise ikirata cyo kwiyungururwa cyo gukora imirimo ivanye igitoro kimaze ukwezi mu ntara ya Kirundo kitaboneka rero usanga aho umuntu ahora yiyungururwa ari hari itanu ari ibihumbi icumi nabo basanzwe bunguruza abantu nabo nyine icyo bigorana bamwe bagaca bahagarika imoto ya moto zabo
Uruganda gwa FPA nubu gwasubiye kurondera Hatungimana Albert buramatari w'intara ya Kirundo aremera ko hari ubukene bw'igitoro muri iyo ntara avuga ko byaturutse ku makosa yabaye mu kuriha igitoro buramatari Hatungimana Albert yemeye ko iryo kosa bamaze kurikosora anavuga kandi mbere ko ubu ikamyo ya mbere itwara igitoro kuri uyu w'Imana inyuma ya saa sita yari kiri mu nzira igana mu Kirundo tukiraho nyene mu ntara ya Kirundo abanyagihugu barasaba ko bokoroherezwa mu bijanye no kuronswa impapuro n'ibitabo by'inzira bibatuma babasha nabo gutembera mu bindi bihugu nk'uko babimenyesha iyo batanguye kurondera bene izo mpapuro baja mu ntara ya Ngozi ariko akenshi kugira bazishikire barinda kumanuka i Bujumbura ivyo navyo ngo bituma bahatakariza umwanya n'amafaranga atari make umviriza umwe mu banyakirundo amazi minsi ahiga bene izo mpapuro z'inzira
Kukuru nikiho kukuru mwanaari ya Kirundo, kwa kwasi ingingo ya mini chua hile, kukuru wa chiri mcha Burundi, Evariste Ndayishimi, chukukura ipaka, kujia alanyo, kutamilu kitila mina, kwa sabine wabiri kukuru mwanaari ya Kirundo, siwane zikulichi yazi, kukuchi ngozi, kanchisha, yisei pasi, hanima, kato churi, kwa shishuru kasura mwa Kirundo, churi ndia, ije mwini kasi mchumbula, ilibato kutumako, kujakutila kutika kujakuitora. La sua vita è una cosa che non 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 è
Kuri ico kibazo uruganda rwa RPA ntituraronka abarongoye igipolisi kijejwe ibirere n'imbibe z'abanyamahanga PAF. Nchuti namwe bakunzi ba RPA nino ngaha amakuru twabateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwariko muradukurikira. Bakoze n'abagenzanje b'uruganda rwa RPA bafashije kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira atankomanze. Marie Ange irakoze nije nariko ndayabashikiriza ndabikebanure imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi na gahwana